chede mma ana m ewere gị nyefee n'aka ibu obi ọ bụrụ onye dị nagadara anya n'ụdị kọndishọn ọbụla n'ụdị mma ma ọjọrọ njọ.
Everything for you, oh, Yahwami. God bless the day I found you, Yahwami. Too proud to say I love you, Yahwami. Baby, more, Yakene, Arapunamo. All the promises that we shared, Etches of one and a more, Sugar more.
In Ara for Dimpa, in Luis Ego. Inu isiego, yeah. Inu isiego, mwa biye with the nigga baller, baller. Mwana buni jina le balala, balala. Mwana biye with the nigga baller, baller. Mwana degi ni yare balala. Belem ne melem da ba balem boots very rude.
www.djshinsky.com.
I'm gonna make you mine.